igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 nibwo habonekanye amafoto aho Mkombozi hasala Victoria Siempre yari ku kibuga cha Mukapa Stadium Kiri Monara ya Dar es Salaam birumvikana neza neza ni mu gihugu cha Tanzania beshi bagiye bagenda bibaza ati ese uno musore Thomas Zeimana yagiye muri Tanzania kugira nte yaragiye gukina cyangwa yaragiye gufana gushigikira intamba mu rugamba muzi yuko zatsinze igihugu cya Tanzania igitsindo kimwe muciye ku musore ntibazo nkiza Saido nawe asanze afana cyane ndetse abantu bakaba babibaza yuko uno musore yagiye gushigikira ntibazo nkiza Saido ariko ukuri kwari kwajanye Mkombozi hasala Victoria Siempre umwe mu baririmbyi bagiye bitwara neza mu myaka yaciye na cyane kuva mu mwaka wa 2010 2009 gushika mu mwaka wa 2015 aho yagiye igaragaza yuko umwe mu baririmbyi badasanzwe afise kazi za keza muri Buja Flavor ariko kandi bashobora gushikana umuziki ndundi ku rundi rwego tutari tumwiteze ko ni Mkombozi hasala Victoria Siempre rero kumakuru agenda boneka nuko uno musore atari yagiye muri Tanzania gusa kubishyigikira namba mu rugamba ahubwo yarasanzwe mu gihugu cya Tanzania n'imbere yuko urukino rw'intamba mu rugamba na Taifa Stars ruba aho akaba atari yagiye mu bikorwa byo kuraba gusa umuziki umupira ahubwo yaragiye no ku bikorwa by'umuziki wiwe aho ari karakora album igiye gusohoka vuba aho ndetse ari inkuru y'akababaro kuri ubu inyuma yuko umwe mu basore wo mu gihugu cya Tanzania asanzwe n'umu producer yivi studio yiwe yakubiswe kuno kitwovuga yuko yinjiriwe hamekogwa bimwe bimwe bikononekara gushika kuri ubu none muri imvyi Mkombozi akaba nawe yarafise ibikorwa yaramaze gukora muri no studio ya Kiss umwe mu producer kuri ubu basanzwe bagezwe mu karere Nino musi niyo nkuru tugiye kugarukaho cyane cyane turabe amajambo Mkombozi yagiye ashikiriza inyuma yuko yarabonye bino bintu bishika nakubuze yuko hari kugenkerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020 aho hatangwe kumenyekana yuko ino studio ya Stukis imwe muri studio de production aho no musore akaba ari umwe mu basore baje ukutari kona cyane mu bijyanye na mabits mu bijyanye na mixage aho akora indirimbo nyinshi zange zimenyekana cyane z'abari mu mugwi cyangwa abari mu ikundi muri lebo ya Wasafi Brothers nawe akaba ari umwe mu bakozi twavuga yuko yakoze amwe mu mahiti adasanzwe muri uno mwaka wa 2025 umwe yoreka kuba avuga yuko uno musore yaje ukutari ko kandi akazana na ingufu zidasanzwe aho agenda yerekana yuko ashoboye cyane muri ino game Mkombozi hasala Victoria Siempre rero nawe nta gushidikanya canke ngo tuvuge ibi canke biriya nawe yamaze kuba yemeza yuko hari ibikorwa yarasanzwe afise muri ino studio de production yanditse ati musengere mwabantu mwe muri album yanje maze iminsi imperaheza hari indirimbo zibwe muri studio ya Stukis harimo n'indirimbo za Diamond Platinums Rayvanny n'abandi benshi ariko igipolisi kiramaze gufata bamwe mu bakoze ubwubisha ariko laptop ntiraboneka aya n'amajambo Mkombozi yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook azashimangira yuko koko yarafise ibikorwa bidasanzwe muri ino lebo idasanzwe kandi ifashemo neza reka tubasubiremo ano majambo ayagize ati ndugurizwa mugina musengere mw'abantu mwe muri album yanje maze iminsi imperaheza hari indirimbo zibwe muri studio ya Stukis harimo n'indirimbo za Diamond Platinums na Rayvanny n'abandi benshi ariko igipolisi kiramaze gufata bamwe bakoze ubwo bwisha ariko laptop ni iraboneka aya n'amajambo Mkombozi hasala Victoria yashikirije icyo no kumenyesha nuko inyuma yivangirwa cyangwa kwirukwa ko kwino lebo uno mu producer yemeza yuko ibikorwa bishika hafi ijana byari bisanzwe muri studio byo bavyara maze kwibwa na shetani yuko umuntu akora muri studio akunze kubika imiziki yiwe maze gukora cyangwa ama beats kayabika muri laptop bino bikorwa rero bikaba byibanwe na laptop bikaba byumvikana yuko acaribwa bishire kuri carte memoire ashobora kugenda arazungurukana canke kuri flash disk bireka byo byatumye imiziki myinshi yemeza yuko iciye hafi imiliyoni 200 zatakaye muri bino bikorwa imirumvikana yuko umuziki ndundi nawo ugentakaza ibikorwa bidasanzwe mu gihe uyu musore Mkombozi sara Victoria siempre nawe yaramaze kuba agenda gukorerana numwe mu producer badasanzwe mu karere Mkombozi sara Victoria siempre numwe wakoririmbyi bakoze ibikorwa bidasanzwe na cyane mu karere tukavuga yuko mu myaka ya 2009 yakoranye indirimbo na Arkiba mu ririmbyi kugaza kuri ubu mu karere afite ijambo ridasanzwe ariko kandi yagiye akorana ibikorwa n'abandi baririmbyi hano indani mu gihugu ndetse no hanze kuri ubu uno musore wacu Nzeyimana Toma numwe mu basore agenda yandikisha amateka ahanariya aho kesha kunze kuba mu gihugu cya Uganda agenda akora ibiteramo ari naho ariko ararangira ngira ararangiza neza arubumu yiwe agiye gushira hanze yakoze indirimbo zagiye zikundwa na cyane nk'indirimbo Nzeyimana yatumye mbere ava no mu gihugu ariko kandi mu muzi mu ndirimbo nkuru dubi indirimbo ishure yakoranye na Yoya indirimbo nyinshi zanditse neza ndetse kuri ubu akaba asanzwe afise n'izindi ndirimbo na tukarivuga nk'indirimbo songambira ariko gushira ahagaragara ariko kandi yari yaranasohoye bwa mbere indirimbo zatunyavuma atukavuga nk'indirimbo zawadi ya mwaka ni umusore rero adarasanzwe ku mudio wa rap ndetse na hip hop na cyane old school ariko kandi n'umwe mu basore twavuga yuko afise kazo za keza nubwo kuri ubu ubwo ari nyuma y'igihugu ibikorwa vyiwe bitagenda bihabwa promotion ikwiye bigatuma hariho uruhande rumwe n'urundi rugenda rutakara ariko tumwifurize kwihangana ndetse tumubwire yihangane niko kwisi ivyo bimeze yongeye kwandika amateka mu gihugu ndetse akagaruka mu gihugu hanyuma ibikorwa vyiwe vya muzika bakabandanya tukabona umuziki w'u Burundi umuziki wa hip hop ushitse ku rundi rwego tuti bazako reka ndabashimire kuba mwabanye nanje nizeye ko muri bamwe mu bantu mwari mwiteze kandi mwari mwiteze ibikorwa tugana tubashikiriza subscribe nko vyama share like comments navyo tuba tubikeneye thank you